Polygyny. 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 Polygyny.
Polygyny. Polygyny. Polygyny. Polygyny.
Polygyny. Polygyny. Polygyny. Polygyny.
Polygyny. Polygyny. Polygyny. Polygyny.